Igitero cabaye mu bumanuko bw'igihugu kigizwe n'abahutu kigahitana abatutsi batari bake nico cabaye intandaro y'ubwicanyi bwaciye bukorerwa abahutu mu 1972. Ibi bivugwa na muganga Jean Minani yarokotse mu bwicanyi bw'uyo mwaka. Kuri we ni leta y'ico gihe itafashe mu minwe neza ico kibazo, kuko iyo yari kugifata mu minwe haba abahutu canke abatutsi nta muntu n'umwe yari kwicwa. Tumukurikire.
Harabaye byinshi nako no ku mutumbi wacu harabaye abantu bagumutse ngo bagiye gushaka kwihora mu batutsi kubera uwo yari yambiye kwibatisimu batwaye bamenye ko bamwishe ati twihore umutama wanje hamwe n'abandi batama nibo bagiye barabuza ati cyo barantiriwe ngaho gatumbi wacu ariko muri komine handi abantu bize babahutu barabatwaye abantu barabakomeresa barabatwaye barabishe kwindi mitumba yo hijya no hino. Ariko icyo nashaka kuvuga ni iki, ntabwo ari abatutsi ubwoko bishe abahutu, nta nubwo ari abahutu ubwoko babarisha abatutsi. Ikosa ryabishe abahutu ni leta, yari leta y'icyo gihe. Leta y'icyo gihe ndashobora no kuvuga n'umugambwe w'icyo gihe, naho wari umugambwe wose kera nta rumwe atari mu mugambwe y'ipurona nuba ntimwumva mvuze ngo umugambwe kandi bose barimo bumva nabanjaniranije rero nuvuga ko yari leta. No muri leta nyene ndibaza ko abantu batavyemera kuko hariho benshi bari abakozi ba leta bamamye biranga, ariko leta yari ihari yabikoze mu ruhara cyane yakoze mu ruhara. Ibyo nabyo nkabishira ku bwo kumbure bagize ubwoba munsi yose kugira ngo icyo kintu kibe harabimvo imvo ndabiha. Harabaye koko abahutu cyane cyane mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi habaye imigumuko mu bahutu banahishe n'abana batutsi, aho leta gufata ngo ifate abakoze iryo bara icigira ibiganiro by'abantu bose kugira ngo ibahumurize. Leta yabyifashemo nabi, yaciye igira ishavu n'inzigo ica ifata ingingo kujaniranya abo bantu bose ati ahubwo tubitange icijanirana bose irakumakuma ntiyagira icisigaza. Nashaka kukubwira nko cyane cyane abize n'abari mu ishuri, nashaka kukubwira nko ku ishuri nariko College Don Bosco umugabo yitwa Bizoza cyugemenga ari majoro menga yimaze kuba majoro cyangwa ari kapiteni ubwo menga ari bamuhaye karate rirenze ariko niwe komanda w'ikambi y'ingozi. Yaratoye abantu muri College Don Bosco n'abamukubisibuye urazi wica arico mu mupira yarabatwaye aho nti yarabaye ko ari umuntu cyangwa umututsi umuntu wese yamubwiye akantu kose yaramutwaye ingozi gushikaho ajanira n'abatutsi benshi ababwira ko atamututsi ari ingozi ahari yabonyeho yarabaze. Ishure twarimo abahutu basigaye n'abari mu mwaka w'icumi, nta mutu n'umwe yasigaye. Abahutu basigaye n'abari mu mwaka w'icumi barashikiriye liste y'umwaka w'icumi kuko bagenda parale ku maliste. Hageze liste y'umwaka w'icumi aho niho twahakiwe rero kubwire niho mvuga ati ndi Imana. Baza guhamagara batura kuri nimero ya mbere, wa mbere yitwa Ayishakiye, wa kabiri menga yitwa Ahiboneye, hanyuma shikira kuri batanu barabatwara kamereta yuzuye bagarutse abantu nze abapatri wasaleziyano baranga babwira bati ibyo ni biki. Turiko kuva icyo gihe Musenyeri Kaburungu yaceza kuraba micombero aramubwira ati bararimwo riragwa no kubanyeshure mushitseyo.